chonyege ajia machonyeji akafu machonyenu se awanda na mau desiai machonyege
Go so la jibo la ni
Your prayer be like a telephone call. Never